kunganjani into bana wena nonobomi ne move out apendle
shumeni uthathe 1 million wayinika unosuku.
The more one at you, the more they're suspicious.
Uma ngeli boboso ku uzawutsha
wena ucinga clever abulala chair bathulana so that when men uba kunye nothulana
ndinike 24 hours yobani pakishindo zeni iphume niphele yabo.